Sibona sesifaka amabhanti ndoda. Hey. Uthi umuntu wayazi ukuthi umkhaba uzozenzela la kimi. Phela umuntu lewe wayefit ngakhona. Hey, sesifaka amabhanti namabhoma jacket. Hey, asizenzi umkhaba lo. Hey. Yasokolisa. But anyway, I think it's high time ukuthi manje sengumele ngiyeke ukujolana labantu abadala. Abantu baboma 50 something. Hayi 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 hayi. Hey, phela abantu baboma 50 something bafonela ebusuku baba. Fonela ebusuku baba ngabe uma 12 1. Mina ngilala 2 hours bantu benkosi. Umuntu okhona ukufonela ngo 2 ufuna ukukhuluma 3 hours efonini. Bese ngivuka nini ke manje? Hayi hayi. Hey labo bantu labo. Abalali ndoda. Abalali. Umuntu okhona nomuthulele naye. Motho vula amehlo ukubhekile. Ukubhekile baba. Hey 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 hey. Ora wanda ukuthi abantu bebazwana nama serial killer. Ora lezi is abusive. Hey umuntu okhona baba hayi akalala akalala. Mawuvuka ukubhekile. Ubhekile ukuthi wenzani. Uzokutshela nokuthi bohona. Uphupha. Hey labantu babo ma 50 something hayi hayi hayi. Abalali. Abalali. Mawuvuka nawe uyavuka. Ay ay ay, linda ukutholana abantu abadala. Angeke kulunge. I'm going to put you to sleep.